nyame ase sɛ ɔde ɛne nso akyɛ yɛn sister bi sɛ yɛfrɛ no Cindy Cash TV waka nsɛm pii bi a wate afa me ho nyame nhyira wo me nua deɛ ɔdɔ no te w'asɛm a wɔbɛka mede ase pii wae yɛse Joyce Buakye no a wagye Misbel tɔkɔ abɔ so no Misbel asoma no ao na ntika Misbel mɛka nkyerɛ me sɛ Joyce kɔfo bi di matɛma nsa na makoko dabi sɛ na ma yɛdin o bɛyɛ 2 months na menkasae but na ɛkɔ so dodo nti sɛ mako ama madamfo mako ama me sister na monte ase a deɛ mobɛtumi aka fa me ho biara monka fa me ho ae Cindy Cash sɛ yɛse Joyce Buakye no koraa no a wɔyɛ dede no koraa no se nyɛ fiw ao sister Cindy mese deɛ nyame sɛ yɛnka ɛyɛ rough road ae ɛni ayɛ sɛ ayi boga sylvia mu sini bi ae ɛso yɛmpo no ahoɔden wɔ mu o ɛna wonim biribi sister Cindy nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ ho ɔmo se afɛ paa ɔmo de diamond kora kɔsi si ɔmo se so astraight ɔmo se ɔmo tumi de ɔmo se kora to kwan ɛkɔ aburokyire o ɛkɔ twiti ɔmo se nanso wobɛn wɔ mo a sɛ wohwie ɔmo anum a wante wie a na petition ka wobɛteta nti ɛso ɛse a akyeakyea ɛna ɛso ɛse a ɛfɛ nanso anum kankan ahyɛ mu ma aa sɛ Cindy wokora mpo no wonim sɛ menim da but bɛɛ sɛ 1 year ago mete wo ho asɛm deɛ ɔde maasɛm berɛ wɔ asɛ ka no tuntum na ɔwɔ mu no aha ɔn sɛ wokae sɛ wo manager bi no a wode te ne 5 years no a woanware wo no a wɔkɔfa makeup artist no a 3 months pɛ ɔyɛ ne wɛden no aha yɛsɛ wotwɛ paa wode po agye twɛ no fa wotwɛ no ayɛ sɛ pick milk no ɛku saa but ɔn sɛ wonyɛ madamfo ɛnti mɛda no maka akyerɛ wo but nhyira nka nyame sɛ wohu maasɛm a wɔka kyerɛ me no ɛno na mɛ nso ama mahu sɛ wodɔ me a mɛ nso mɛka w'asɛm akyerɛ wo ɛna afei nso yɛse Joyce Buakye wɔ ni sika akwankwa ahiani bi no nka amanfo ɔyɛ koraa nka wodeɛ wonka w'ano ntom na wontena wo baabi ao sister Cindy yɛse di mpa yɛse na honyadeɛ o wobaa wiase woate sɛ yɛse Joyce akɔgye kraman bi sika no woate sɛ yɛse Joyce akɔ blackmaili amanfoɔ papa akɔ video mu me Joyce Buakye deɛ sɛ yɛ mo adwene paa sɛ mode mu sika bɛtwa me mpoa deɛ ɛnyɛ mode bini ɛyɛ mohu sɛdeɛ mesɛ dwodwo amanfoɔ mi page asikafoɔ amanfoɔ papa mu a mopɛ me drɔso kɛkɛ koraa hu me na yɛfrɛ me ɔbaa ɔbaa papa mede metwa sie waseafoɔ mo a mode metwa ato kyakya kɔteɛ bia mu bɛdi wadamfo ga tuntum no mehwɛ bɛrima a ɔne ne woyɛ paa mu sɛde tirima aden hyakansuru koraa ɔbɛdi no medeɛ mesɛ mu o meto me bo ɛna meyɛ adwuma mesɛm fefɛ didi madwuma no a meyɛ no mfasoɔ 10% kwa na yɛmea me dea wate aseɛ mekyerɛ me ho papa mena mmɔfo tantan na mese nyɛ fɛ no a mesɛ ni sika no mekye metwa ho fokemfokem sɛ anka meka sɛ medi me ho paa te sɛdeɛ modi mo ho ɛkɔda hotel ɛdi mo ho wie amanfoɔ papa mo ɛta mo ma ɔmo da na mo video a mode blackmaili ɔmo no a ɛka Joyce ka Ghana half no aka mepɛ o ɛka me nkɔtena botwa junction anaasɛ east legon hɔ baabi mu area a mote kwampo yɛnim mu sɛ 2 richest people in that area nkurasefoɔ ɛdeɛ na mowɔ ɛdeɛ na mowɔ ɛdan no a makɔ rent no a motetetete mu no mps ne nkurɔfoɔ no a mu blackmaili ɔmo no nigeriafoɔ no a ɔmodi mo ma moma musika no o mewɔ recording nana mese recording ɔ memmɔ mede bɛma bloggers nyinaa obi a ɔno anim baabi a nkurɔfoɔ no kɔgye ɔmo sika mokɔ bosomsom a mewata so nnuro so kɔgye mu sika a wɔka kyerɛ me sɛ Joyce mepɛ sɛ meboa wo na wobɛtumi aka ɔno tom a mɛkyerɛ baabi a ɔmo nyɛ ɔmo sika no nti nso kɔgye bi a maafa maadwene ama no no ɛti sɛ maadwene yɛ mo sɛ mo sika gari no a mogye no ɛno bi na sɛ mɛme nkɔgye mfa nyɛ yɛdeɛ na menim anim yɛso mogya nka mo anim meyɛ ɔbrɛfoɔ mɛsɛm fifiri na mede adidi menkɔgye sika duro ɛna menkɔyɛ mmɛmasɛm nso na mede adidi wate aseɛ nti sɛ moanya mo sika gari ɛne mo korɔ no sika ɛne mo ahyɛwo sika bi a monhwɛ mu namu no momfa ntwa me mpoa because ɛsono me na sono mo
yɛ Joyce ɛte sɛ ok mene lady no akasa ɔsoo no deɛ sika no deɛ taa hɔ sika no deɛ ɛtaa hɔ bebree a nkurɔfoɔ baa na ɛbɛgye nti no sɛneɛ na mene wo ka no obi wɔ hɔ a ɔpɛ sɛ ɔsi ne dan obi wɔ hɔ a ɔpɛ sika bi akɔtɔ asase but ɔni saa sika no da hɔ nti ɛ sɛ ɔkɔ ɛkɔgye bosom sika anaa maame wata sika saa nnoɔma mmienu wei deɛ ɛyɛ okay maame wata sika anaasɛ bosom sika deɛ ɛno deɛ ɛwɔ hɔ ɛno deɛ wogye a nsunsansoɔ biaa ni so nti di nti ya meme pese ya jisa ya sikano na ni mainimu ya nuwa maa kasi ya kasi ya biya dawa ni mua au pese wa yano na wetimia ya ni ntem right na mensono me timia putumi hu together na me diya supportu right nti sikano di